Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahemwiriwe shuti banywanye bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro byanje ndetse na byanyu ibiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho nanjye bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure imwe rudende imbonesha kure yange ndetse na yanyu imbonesha kure Burundi News TV imbonesha kure ibagezaho amakuru atosoye nyene amakuru tuba twatohoje mu buryo bwimbitse maze tukavuga ngo reka tuyabashikirize ko ariyo makuru mwamwumvirije akomeye cyane n'ahandi wayasanga uhoretse hano iwacu kuko nabikubwiye nyene nje kuri mikoro uri kumviriza ndi unyoni umugenzi ariko mba ni gukorana n'abandi banyamakuru bagiye batandukanye nabo uzajya ugenda urabumviriza mu biganiro bigiye bitandukanye cyangwa se birakurikiraho na mukuru we ngutegura cyane cyane ari kuvugwa makumi n'atandukanye hano iwacu i Burundi ho nkubwiriza ibikuvugwa mu mvo za politiki no mu birari by'ubutegetsi ndetse nkanakubwira n'ibiri kuvugwa mu bihugu by'abaturanyi aho nkubwira ibiri kuvugwa muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo ku rubuga rw'imigwano aho ari imigwano iri guhuza umutwe witwaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FRDC nkubwira n'ibiri kuvugwa muri Uganda Tanzania Kenya ndetse n'andi hirya hino muri Afurika ndetse nkakubwira n'ibiri kuvugwa ijya n'ino makungu ya kure mu bihugu by'ibiya Gabinini rekambanze ndakengurukire wowe wese washoje gufyonda sabone nibutsa n'utarafyonda sabone ko gufyonda sabone ari kumuntu kwaswa jambo kanitse usabone ugafyonda ko ivyo wamara kubikora ukanyarukiraye hasi no kukanuka kazogera naho ugafyonda ko wamara gufyonda kwako kazogera kandi ugakomeza uradusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tuge turabasha kubana gatanu kuri gatanu n'amakuru rero nyene mba naguteguriye cyane cyane bigiye biri kuvugwa ijya nino amakuru rero naguteguriye ingingo nkurunguru ari buze kwibandaho ndakubwira yuko ngo neva yarahiriye kwica Kelly inkuru nziza kandi ngo akaba ariko aravuga ko nakizomukoma mwukora agomba kumuhitana cyane hakaba ruhamenyekanye amakuru akomeye cyane amakuru ari kuvuga impamvu neva agomba kwivugana uyu mwana w'umuhisi Petero nkuru nziza ayo makuru turaza kuyakuronyera mu idonido niho ndaza kuyakubwiriza mu idonido ya makuru naguteguriye ndaza kuyagarukaho cyane nkubwira impamvu neva ndayishimiye yaba agiye kwivugana uyu mwana w'umuhisi Petero nkuru nziza Kelly inkuru nziza ni byinshi cyane ndakubwira mu idonido ya makuru naguteguriye ndongera kandi nkubwire n'ifu zimwe na zimwe ziri kugenda ziraba hano i Burundi cyane cyane ibiri kuba mu banyagihugu bagiye batandukanye aho hari nk'amakuru agiye atandukanye aho hari hunga yanga yari kuvuga ko yari afashwe ariko arakinda yakwije ibihuha afise n'ibiteye amakenga bitangaje turi muri komine ya Tangara intara ya Ngozi mu mutumba wa Muramba agacimbiri Mamba aharaye hafatiwe umutama witwa Kizimana Abraham afise imyaka 72 ndaza kubigarukaho makuru arambuye mu idonido nabateguriye maze mbabwire nico bacyotumye afatwa ntabwo ari byo ngivyo gusa ariko nanone hari kuvuga ko sinja nifuriza wari we wese gupfa kuko nziko urupfu arico kintu kibi kiruta ibindi abasirikari bacu b'u Burundi bari kuzira ikiko abo barwana nabo bazi ko barwanira gakondo yabo niyo bapfa ko bafise ico barwanira cumvikana abo basirikari b'igihugu cacu imbonera kure bo barazira iki bariko barapfira iki cange abasirikare nabo babifisemwo uruhare kuki bariko barapfa kubwishi bakaguma bagenda baguhangana na M23 bobo bariko bararwanira gakondo yabo niyo bariko baranapfira nubwo bapfa ejo bundi bakazoterwa bari kubabara bahoneye muri Congo ruzotabarwa na bamwe bareveriyo imponera kure ko intwaza ngabo z'u Burundi mu 2023 yamaze izimesura bizogenda gute ni byinshi cyane bikomeze kwibazwa ndaza kubigurukaho nkusigurire mu makuru arambuye mu idonido naguteguriye ni byinshi cyane ndakubwiriza ndakubwira n'impamvu havumbuwe impamvu ikomeye cyane yatumye perezida Neva yifatanya na Tshisekedi nabo ngo bakaba bafise umugambi ukomeye cyane wo gutera igihugu cy'u Rwanda ni byinshi cyane ndagenda nkubwiriza ndetse tugaruka no ku mutekano wo muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo ndabizi ko ashobora kuba ari gitondo sata cyangwa se nimugoroba ariko nacyato mudafata iminota wenyine itarenze 10 cyangwa 15 gusa ngwimvire byisha amatwi yawe ategeze yumva amakuru arambwe ni mukanya gato ya cyane kuri mikoro nje ndi bunyoni umugenzi wawe ikadze hekaze ku makuru arambuye hamwe nange bunyoni umugenzi aho naguteguriye amakuru akomeye cyane amakuru ari kuvugwa hani wacu Burundi amakuru asigura avuga ko Neva yoba ashaka kwivugana umwana w'umuhisi Petero Nkurunziza ari we Keri Nkurunziza nyuma y'imisi mikya nyine Keri Nkurunziza yaraburiwe irengero hakaba hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira avuga ko Keri Nkurunziza yoba ari mu buhungiro nyuma yuko ko avumbuye ko Neva yoba ashaka kumwivugana ni mugiye kandi Neva yabashatse kwivugana uyu mwana w'umuhisi Petero Nkurunziza nyuma yo kubwirwa amagambo yuje ishyari ryinshi cyane n'umugore we Angeline Ndayishimiye avuga ko Keri Nkurunziza yoba ashaka gusimbura Neva ku butegetsi na makuru akomeye cyane amakuru dukesha batoza makuru batandukanye hani wacu Burundi aho bose bavuga gakongo uyu mwana w'umuhisi yoba ashaka kugera ikirenge mu cyase akaba ari kuvuga kongo nawe byonze bikunze yozo yobora u Burundi gusa nubwo bimeze gucyo nyine Neva we nabwo yumva ko byashoboka kuko Neva we ngo avuga ko u Burundi ari ubwe kandi na hantu na hamwe buzigera bujya ni mugiye kandi nubwo bimeze bityo amakuru aherije kudushikira avuga ko Neva yarahiriye ko ngo hakugira ngo umwana w'umuhisi Petero Nkurunziza azomusimbure ku butegetsi azapfaho amugandagura nimugiye kandi uyu mwana nawe ngo nawe yarahiriye kwavuga ko ngo azagira ikirenge mu cyasi kandi ko ngo abantu bose bagitse uruhara mu rupfu rwa papa wiwe bose ngo buzabiryozwa nimugiye kandi umuhisi Petero Nkurunziza yapfuye urupfu rutunguranye apfa urupfu rutavugaho rumwe na beshi beshi bakavuga ko yagandaguwe abandi bakavuga ko yazize coronavirus abandi ko yazize amarozi ariko hakaba nta muntu numwe urafise igihamya cy'icyo yazize ariko uyu mwana Keri Nkurunziza we akabavuga ko ngo azahorera papa wiwe ni byinshi cyane ndakomeza kukurondera ari niyo mpamvu nawe nkomeza kukubwira ngo ukomeze udukurikirane esa kuyinde kandi ari no kukomeza kubana natwe kandi nanakubwira yuko ngo Neva yavuze ko ngo mu gihe azabona ko umutekano nzawugara utsemwe purikorana ya demokarasi ya Congo nawe azabasaba kuza kuramufasha gutera u Rwanda kugira ngo bunge ibiganza maze babashe gutera igihugu cy'u Rwanda ni byinshi cyane ndagenda nkubwira cyane cyane ibiri kuvugwa muri repubulikano ya inwa rusange ya Congo ndetse nkubwiye n'ibyo bitari kuvugwa ho rumwe na Keri Nkurunziza ndetse na Neva aho baba bafite imishyamirano ikomeye cyane gusa mbere ko nkubwira byinshi reka mbanze nkubwire ko hari n'undi nawe yaraye afashwe ariko arakinda yikwije ibihunda afise n'ibiteye amakenga atangaje muri komine ya Tangara intara ya Ngozi ku mutumba Muramba agacimbiri impamba aharaye hafatiwe umutama witwa Kizimana Aburahamu afise imyaka 72 wo mutama yafashwe na komite ihuriyemwo bose ijejwe umutekano mu gihe bariko barakizura akaba yafashwe ariko arakinda mu rugo rw'abantu bari baraye bubatse urwabo yambaye ibihunda mu vyo yafatanywe twovuga agahembe gateye mu bintu bitazwi neza amatiku ane y'imiti y'ikirundi atandukanye n'ibindi abanyagihugu bakaba batangaye nariya uwo mutama asanzwe ari umubanyi ariko batari bazi ko abikora ariko kandi bagashimira abo bakizura kubona barashoboye kumufata kuko kubwabo atagenzwa n'amahoro izo saha yambaye n'ivyo bintu nariya kari mu rugo rw'abageni amakuru apfa ngaho imuramba nyene akavuga ko boba bari babiri ariko umwe akaba yarashoboye kubacika. Mbega se bagabo naho iwanyu abakinzi barahari mugende mutubwiriza nyene muri kometi uko bimeze. Ni byinshi cyane ndagenda ndababwiriza bigiye bitandukanye bigiye biri kuvugwa ijya n'ino hano kandi ndagaruka no muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo hose nkubwiritse biri kuvugwa ku rubuga rw'intambara aho ari intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC aho bahanganiye mu ntambara iri kubera muri burasira bwaryo bw'iki gihugu aho kandi nanone hari abatama n'abatama kazi bakomeje gusigura bavuga ko batajya bifuza intambara uwari we wese gupfa kuko bazi uko urupfu arico kibi kiruta ibindi aho basiguye bakoresheje aya magambo agira ati sinja nifuriza uwari we wese gupfa kuko nzi ko urupfu arico kibi kiruta ibindi. Aba basirikare bacu b'u Burundi bari kuzira iki ko abo barwana nabo bazi ko barwanira gakondo yabo niyo bapfa ko bafise ico barwanira cumvikana. Abo basirikare b'igihugu cacu bo barazira iki bariko barapfira iki cange abasirikare nabo bayifisemwo uruhare kuki bariko barapfa kubwishi bakaguma bagenda guhangana na M23 bobo bariko barwanira gakondo yabo niyo bariko baranapfira nubwo bapfa. Ejo u Burundi buzoterwa abari kubutabara bahoneye muri Congo mberu zotabarwa na bamwe bareveriyo imbonera kure ko intwaza ngabo z'u Burundi M23 yazimaze izimesura bizogenda gute ngayo nguko rero namwe mutubwire uko bizogenda muri kometi ntabwo ari ibyo ngibyo ariko gusa nanone akamaramanza imakamba agashoka pariketi ya makamba kagenewe abanyororo barenga 30 ubu gafungiwemo abanyororo barenga 140 imvura iragwa bakarara bahagaze kubera kunyagirwa bashobora kuhandurira ingwara zikomeye umuntu akora ibintu nk'ibi abavyukuri yibaza iki biramushikira akiyumvira ko ejo yo kwisanga aho nyene abategetsi bo mucanguzo gushimira Imana ibi bintu boba babizi boba bibuka wa murongo uvuga ngo nari mfunzwe nti mwandavye Matayo 25 umurongo wa 43 iyi Imana mwitwareka mutabona kurusha abo yaremye mubona bimeze gute. Ni byinshi cyane nyene abantu benshi bakomeze kwibaza uburyo abantu bari kugandagurwa ndetse n'ukuntu bari kwicwa ariko turugenda tubagezaho makuru agiye arambuye turagenda tubabwira mu zindi kingo ziragenda zitandukanye makuru yacu ari bugende agaruka. Si ibyo gusereka none ni mu gihe abantu babiri barapfuye abandi barenga 20 barakomereka cyane harimo babiri bacitse amaboko bavuye ku isanganya ry'imodoka yo ku bwoko bwa fuso yatemvye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu byabereye mu ibarabara rikuru inomero 16 ahitwa Kiryana muri komine Songa. Umuvuduko munini no gupakira ibintu n'abantu birenze yoba ariyo ntandaro y'iryo sanganya nk'uko amakuru ava mu gipolisi abivuga. Abakomeretse barajanywe kuvurirwa mu bitaro bitandukanywe by'iryo barabara. Juventi Ndayizeye umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari w'intara ya Bururi yahashitse iryo sanganya rikiba ahanura abafise igendeshwa gukurikiza amategeko y'ibarabara. Nshuti bakunzi mwari muri ko murumviriza, reka tube dusubikiye aha gusa mwese nkomeze ndabasabe gufyonda sabone nkuko nyene gufyonda sabone ari kumanuka haswa jambo k'umutwe kanditse usabone ugafyonda ko ibyo wamara kubikora kamanuka nukandika jawanu kakazugira naho gafyonda ko kanuke bukano kura dusangiza n'ibitekerezo mukomezera umubane natwe ndabakunda cyane makagire imana n'amahera kuri mikoro njema muri kumviriza ndi bunyoni umugenzi ciao ciao.